abakunzi b'ikiganiro cy'inkino tubaramutse tunifuza n'ibihe byiza twizere ko mumeze neza iyi ni GITEGA Entertainment TV mudukurikira muce ku rwa rwacu rwa Facebook ndetse na YouTube kuba tarafite na subscribe tugusaba kufite na subscribe like share and comment kugira ngo banaye kurikira ibiganiro bya GITEGA Entertainment TV uno munsi makuru y'inkino tubafitiye na mu Championat Local ngaha mu ntara ya GITEGA aho tuzakubabwira ibyavuye muri Championat Local ndetse ku rukino rwa nyuma aho rwabereye birumvikana ni Garage Express ibona ko ari yo yasohotse izo serukira intara ya GITEGA muri phase eliminatoire zizotangura itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu z'ukwezi kw'indwi birumvikana ku munsi wa gatandatu habaye inkino zibiri nko twatwaye babwiye inkino zibiri rumwe rwabaye igihe cy'isaha 8 urundi rukaba igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo birumvikana igihe cy'isaha 8 hori team yatanye mu mitwe n'umugwi wa Musongati Academy aho bona ko rwarukino rumeze neza urukino rwitabiriwe n'abantu benshi cyane urukino rwarimo ubuhinga kabisa ubona ko ku mpande zose byari bimeze neza nuko urukino rwarangiye ari bitsindo bibiri ku bindi ku mpande zose maze baza kwifashisha za penalty gutyo hori team iza gutsinda iyi Musongati Academy penalty zitandatu kuri zitano z'uyu mugwi wa Musongati Academy maze ori team ibona iyo mitike gukina urukino rwanyuma ku rundi ruhande mu gihe cy'isaha 10 aho bona ko Garage Express yatanye mu mitwe n'uyu mugwi wa Nazareth igihe cy'isaha 10 birumvikana amaze urukino ruzakurangira ari gitsindo kimwe ku kindi ku mpande zose nabo baza kwifashisha za penalty gutyo Garage Express ibona gusezerera Nazareth itsinze penalty zine kuri zitatu z'uyu mugwi wa Nazareth ku rundi ruhande birumvikana ku munsi w'Imana haciye haba finale igihe cy'isaha 9 n'urukino rwatanguye igihe cy'isaha 9 aho ubona ko rwari rumeze neza urukino ubona ko rwari mu buhinga bukomeye cyane aho hori team na Garage Express ubona ko berekanye kabisa urukino rusa neza aho benshi bagenda bavuga bati noneho dufise amatara menshi mu ntara ya GITEGA dufise urwaruka ruciye rufise ubuhinga budasanzwe na cyane mu mupira w'amaguru nuko urukino Garage Express za gusinda hori team ibitsindo bibiri kuri kimwe maze Garage Express bona gutahukana igikombe cya Championat Local ngaha mu ntara ya GITEGA biza kurangira kabisa ubona ko byari ibintu bimeze neza twagerageje kuvugana n'abakoci bose b'iyo migwi turumviriza Nzeyimana Majaliwa umukoci wa All Team ahatubwira uko yakiriye ibyavuye mu rukino
tengerageje kuraba urukino rwari rutanguye neza kwatanguye neza kabisa mugagwa mu minota 15 maze gusinda igisindo maze gutanguza igisindo kubera nije nabatanguye kubasinda baba bacaba kunyera imina ku majambo yavuye ku bafans bavuze tangaruje ati yatangaruje umva ye eliminye kuri kibalo kui proteja aba yamaze kuinaga abafana bacha bavuga bati muheruje bacha bamaze kumuharuje mu kinyu wiwanje
tuvuge ko kuronka ruje ariho hoba habuze ingufu zo gusinda n'urukino
niyo banci ingufu maze kuronka ruje gice ca mbere abakinyi bace bacikinege babuze ingufu
gukina finale uno munsi ejo mwakinye demi finale mbega uvyakira gute ni nakaje kaje bushaka kubira kubatunganya higanwa hano mu ntara ya GITEGA
oya ndashima kubera ndi mushasha muri no equipe muri no mwaka no bishima aho ngeze mwaka wahera bagarukiye muri kado finale ngo no munsi ngabangarukiye muri demi finale byamaye cigwa byose mu mupira bibaho ni kuvyakira uko kandi ndaremye
gutegura gute rino higanwa ry'umwaka uza turabona ko mufise equipe imeze neza mufise abakinyi bameze neza mbega mugiye gubananya mwitegura gute kuhiganwa rikurikira
oya turabandanya tuyitegura kubera twa abarongozi bacu banyene umugwi baragerageje kuyandikisha no mu academy turabandanya tuzobandanya
ku rundi ruhande ni uyu mukoci wa Garage Express aho ubona ko nawe ni agaragaza akanyamuneza kubona yatwaye kino gikombe cya Championat Local ndetse nawe naramenyesha uko aravuga ko agiye kubananya yitegurira phase eliminatoire igiye gutangura nkuko twabibabwiye igihe cy'itariki zitandatu mu kwezi kw'indwi birumvikana ko ata minsi myinshi isigaye nawe ne araza kuvuga aravuga uko yakiriye ibivuye mu rukino nawe ne tumukurikire
murabona kuri team ni ekipe nziza bariteguye kandi novuga ko match ya finale niba ntoyi yego niba ntoyi mugabo icyo no kubwira cyocyo twebwe harakantu twibikiye ako twibikiye no kuvuga ko twagize turakoresha makosa baronka ikarata itukura tuca turabafatira bamaze kuruha turabasatira niho haci havamo ni gisinda
yego mbega tubone twabonye ruje isohoka kumugwa hori team mbega niho wafashe guprofita iyo ruje bashobye kuronka kumunota wa munane
niko bimeze kuko uravye nejo match ya demi finale aba defenseur ndabwira bagumana umupira yo babonye bageze muri surface nukuvuga ko bageze muri surface na hantu habi habaye contact na ntoyi ejo mwarabonye match twaronse penalty bivuye kuri contact yabaye muri surface nuno munsi iyo atamutega yarashitse muri surface cari gisinda
ukina demi finale ejo ku munsi wejo uno munsi ugacukina finale mbega uvyakira gute wewe ubivuga kwiki
kuri twebwe nta kibazo yego amategeko nabirekuriye mugabo kuri twebwe nta kibazo kuko twariteguye bikwiye yego mugabo ico dusaba association cha federation nuko bokwama bategura ibintu hakirika le champion igatangura kare yego
yego mugiye kubananya mukina faze eliminatoire musohokira intara ya gitega mbega mugiye kubananya mwitegura gute
twebwe imyiteguro ni kujya nyene ahabaye amakosa tugiye gukosora hanyuma ahabaye ahari ingufu tuzongereze
kurundi ruhande ni president wa competition ahambwa mu ntara ya gitega championat local birumvikana ni Nestor aravuga na wene uko yakiriye uko yabonye ihiganwa ryagenze muri rusange ngaha mu ntara ya gitega aragerageza kuvuga ashimira ubwo bw'abahagarikizi mu ntara ya gitega ko bagiye bavyifatamo aranashimira cyane aba president b'imigwi uko bavyitwayemo uko ngene bakiye ivyavuye mu nkino na wene arabashimira
muri rusange ngerageje kuvuga mu ncamake ihiganwa ryagenze neza cyane kuko mu ntara ya gitega nibwo bwa mbere dukina ishampiyona nk'iduhejeje ni kuvuga twaba dukina mu mapuru ugasanga ikipe ntizihuye n'izindi ariko mu mwaka twari twivuje yuko ama ekipe yose ahura kugira ngo hashobore kuronka ekipe isohoka ifise amamace menshi ku buryo bw'uko icigirana ingufu hama twabiteguye turabyifuza ko yohe ariko ntiyaheze kubera muri federasiyo bace basaba yuko bifuza ko iyo ekipe yoserukira intara yoboneka Rotrant Joe hama natwe mu ntego zacu twari twabonye ko dushobora kumara championa itariki 10 z'ukwezi kwindwi bica bituma rero duheza championa ekipe zose zigeze kuri jurune ya 12 umva ko hari jurune zitandatu takinye ariko mwo dutakinywe inkino novuga ko muri rusangi zageze neza cyane kuko murumva niyo ya mbere kuvise mu maguru inkino 12 na demi finale na finale ifise inkino 10 mu kuguru murumva yuko bizoyifasha gutegura ihiganwa izoserukira intara
yego muri rusangi nibaza ko atatunenge twobura mu ihiganwa ry'uno mwaka mbega n'ubutwahe tunenge mushobora kubara mwarabonye nibihe byo gukosora nibihe mushima ku buryo mu mwaka uza ushobora kubifatira ko mu gutunganya irindi higanwa
yego murakoze cyane utunenge no vuga twarabonetse duke nuvuga yuko nk'ama ekipe cyane cyane ntiyaramenyereye gukina match ya saa 8 na saa 10 hagati mu ndwi kuko murazi mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu ntara ya gitega harimo ama ekipe yo makomine ya mu ekipe yo makomine ntibiyorohera rero kugira ngo ashobore gushika ngaha ku kibuga cy'igitega saa 8 batezwa kwa makina minsi yose urukino rwa saa 10 bigatuma rero mu nteguro na karendiri ikigerageza kutugora kubera ariho ama ekipe wumva adashobora gukina saa 8 atezwa gukina saa 10 bigatuma rero hacha aba misi yose twaguma duhindura karendiriye kundwi kubera mu ekipe yo muzindi komine nta makina naco harage ha butunenge kubera ama ekipe ntiyaramenyereye guhura yose ugasanga twagize championa ndende bituma rero dushiramo ama ekipe hagati mu ndwi ugasanga abanyeshure kenshi bashika batevye ugasanga utangwa match ateba bigatuma rero ama match ya kabiri ihera umwanya ugiye ariko ndukosa twagiye turaraba zotore umuti umwakuza hanyuma cyo twoshima naco nuko twabonye yuko a president ama equipe umwaka bagerageje kwigenza neza cyane kuburyo bwuko atamwaka n'umwe tari bwakine hatari aba police ariko uyu mwaka twaravuze yuko umu president wese atezwa kuba responsable wa equipe yiwe championa ikabiheze atagushwana kuhabaye hagati y'abakinyi n'abarbitre hagati y'abakinyi cyane n'umu president icyo cyose nico gushima kandi tugashimira yuko abakinyi bagiragaje kwigenza neza tugashimira n'ugwego rwa arbitrage kubera duje championa nubwo atamindo gishobora kubura ariko novuga yuko muri rusangi arbitrage yakoze neza iragerageza nubwo nyine byose bitamera neza ariko muri rusangi vyagenze neza
kurundi ruhande ni president wa association ngaha mu ntara ya Gitega ahashikiriza igikombe ndetse no gushimira ko iyo migwi ibiri all team ndetse na garage express aho ubona ko avuga ati mugende mwitegure neza muri phase ya mira twari muzo kwerekane ibintu bimeze neza ndetse ahahamagarira muri rusangi abakunzi b'umupira w'amaguru gushigikira uyu mugwi ugiye guserukira intara ya Gitega muri phase eliminatoire garage express na agatera n'intege uyu mugwi wa all team avuga ati mu mwaka uza naha mukumbure munzo bikora neza ati mumeze neza mufise abasore bameze neza nawe gumurashora gutwara igikombe cy'umwaka uza umusizemo ingufu
ihiganwa no munsi rirarangiye gice cyaro cha gatatu ni higanwa twari twashatse yuko imigwi yose izohura ariko ni vyadushobokeye kumvuza itandukanye urabona ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryarasavye yuko totanga hatarenga itariki 30 z'ukwa gatandatu umugwi uzoba wabaye wa mbere no kuvuga uzoba userukira intara mu ma eliminatoire irondera icicaro cha kabiri aho rero twege twari tugeze ku munsi ugira 12 deuxième journée mu kiringo twari kukina 17 journée urumva twari dugisigaje impinga atari ntoyi niho twabona yuko vyo bavyiza tugacira aho hagati turakoranya imigwi turavyumvikana ko yuko tworondera imigwi ine ya mbere hanyuma iyo migwi ine ikagira demi-finale wa mbere ugahura n'uwa gatatu wa kabiri ugahura n'uwa kane hanyuma bakagira rero urukino rwa nyuma baravye yatsinze muri iyo demi-finale ni yundi rero match duheje kurorera ariko jewe kubwanje urukino narorereye babonye uravye ritme rwarimo rwa urukino rimwe ritme no kuvuga inkino 12 no kuvuga umukinyi bamaze kwinjira neza na neza mu ihiganwa ariko iyo bagira naho bagashikana kuri 17e journée murabona yuko twoserukiwe ni equipe ifise ijunja mugabo nubundi ndizeye ndayizeye tuzogira ni ryambere tukenye inkino 12 urabona yibaye ya mbere gikino ikinye inkino 14 yari 12e journée yarakenye inkino 12 rakina ya demi finale 13 n'ubwa finale 14 niryo rya mbere ubundi twara dukina inkino zitarenga 9 nibaza yuko nako kazoba karusho kuntuze kuri ekipe zo duserukira itazogarukira hagufi nibaza kwizoshika kwihangira